Mimi sina njugu. Gadi.
Njugu. Okay. Wewe njugu zimeenda. Kiapo ndio alikuwa pale.
Na kweli zimeendaje?
I'm going to go to the house.
Nini,
okay, brother.